God have mercy upon us.
We are home, we are home, we are live from Kabushai. Kwana lo, lo. Afani wapi? Jamaa ameingiza kitu kwa mpesa na tuambi. Wewe. Hey, huyu jamaa ni wa wapi? Unisikia tutafika tuko hapa. Hey. Tole down.